Isaac TV nkuko mubizi twama ku TV turagiye ku TV aha ni mu Kamenge aho twumvise inkuru yuko uyu mama mubona mama babaye cyane n'umuryango uri mu gahinda kadasanzwe umwana wabo bamuheruka mu mwaka uheze bisigura bamaze umwaka n'inusu batabona umwana wabo uyo mwigeme akaba yarabaseze agiye mu gihugu cya Arabie Saoudite kurondera ubuzima igisho ryabaye iryo uno mama yabwiye Isaac TV yuko umwana wanje ndamuheruka kera Agishika muri Arabie Saoudite yaratwandikiye atubwira yuko mama ndashitse ashitseyo araronka inzu yo gukoreramo ariko igisho ryabaye iryo kuje kuri ico gihe ntibasubire kandi kumenya amakuru y'umwana wabo
cyane cyane ndamwibukira nyene kurayo ma voice nyene twayaga
uracyafite
mugabo ubu ntazirimwe ama ikindi nacyo ndamwibukira nyene nko mu mafoto dufise ngaha mu nzu ndavye impuzu ziwe ego
mwagizikiriye mbira iki
abantu twagizikiriye twabwira yuko tumvise iyo nkuru batubwiye ego
is a more than pain
amsaragiye yari yaheje mashure yiwe ade je seconde vite hanyuma ahejeje afitora gashomere cyaramubwira ati papa jewe numva ndushye n'ubushomere ntacho nokora ntabukunzu jewe mu ndungika hariya aye n'undi passeport kugira ngo je hariya yabandi baje turamubaza none wowe ari byo bishobora umva ubikunze ati ndee ndabikunze ndabishoboye mu ndungike ikizova mu muso kibona
yego se imana ibaheza gire kandi imana izibikore tuze tumubije
imana izibikore baze kubaze babazo mumve kandi ijwi ya misa
yego
imana wihangane muvyeyi ndazi imana izobikora
yego yego sinzi ukuntu nzoshima sinzi ego nuko
fata rabwire mama misa babaye na papa misa umva umbabaro bafise ukungana just imagine ishire mu kibanza cha mama misa hama wihenyesha
Ni mu gatondo kare Isaac TV nkuko mubizi twama ku TV turagiye ku TV aha ni mu Kamenge aho twumvise inkuru yuko uyu mama mubona mama babaye cyane n'umuryango uri mu gahinda kadasanzwe umwana wabo bamuheruka mu mwaka uheze bisigura bamaze umwaka n'inusu batabona umwana wabo uyo mwigeme akaba yarabaseze agiye mu gihugu cya Arabie Saoudite kurondera ubuzima igisho ryabaye iryo uno mama yabwiye Isaac TV yuko umwana wanje ndamuheruka kera Agishika muri Arabie Saoudite yaratwandikiye atubwira yuko mama ndashitse ashitseyo araronka inzu yo gukoreramo ariko igisho ryabaye iryo kuje kuri ico gihe ntibasubire kandi kumenya amakuru y'umwana wabo uyu mwaka uheze batumva amakuru batumva yuko umwana wabo akomanga baca baratelefona baca baratangura kuroneza umwana wabo baramubura niho baca batelefonwa aho bababwira yuko umwana wabo yitavye imana warashima bamuhambiye hiyo nyene muri Arabie Saoudite oh mon dieu umama yararize nuje no mwanya baracari mu kiro kidasanzwe baracari mu gahinda kadasanzwe turi nka Isaac TV nkuko mubizi turi kiremeshe twahisemo kugendera no mugyango kugira tuburemeshe tumvirize nico bagona ariko kimwe mu byo dutangaje nuko uno mama ataremera gushaka no mwanya ku mwana we yitavye imana ati je ndizera neza ku mwana wanje akiri muzima reka mukurikirane amwe majambo cenki kiyago twagiye turayaga nawe eka mu byo twakoze twarana muremesheje mu kumusigira amafaranga makeya cyane ya pole kugira abandanye yiremesha n'umuryango wiwe mwese mudugurikirane kuva mu ntango gushya mu iherezo kugira mwumve ibyo twayaze n'uno mama maze mwumve agahinda afise uko kangana
ikintu nk'umuvyeyi wibukira ku mwana kumva menga worira kurugira rwo hejuru niki
cyane cyane ndamwibukira nyene kurayo ma voice nyene twayaga
uracyafite
mugabo ubu ntazirimwe ama ikindi nacyo ndamwibukira nyene nko mu mafoto dufise ngaha mu nzu ndavye impuzu ziwe ego
mwagizikiriye mbira iki abantu
abantu twagize ikiriyo tubabwira yuko tumvise iyo nkuru batubwiye yego
is a more than pain
zaidi ya maumivu mama leta yama ivuga iminsi yose yuko nimurugika abantu banyu mu bihugu by'abarabu nimugire nimugire ico nimuga nimukirukire kurondera ubuzima muri ubwo buryo urabona ko babeshe urabona ko ivyo bavuga kumbura bishobora kuba ari vyo leta nka leta ivuga nk'umuvyeyi ati nimukaje muri ivyo bihugu bishobora kuba zari ingorane urabona ko uburero urabihamya yuko bishobora kuba ari vyo
yego ubu ndabyemeye ko yiri ndabona yuko ari bihugu bitameze neza mugabo je sinari bwa byumve kuko iyo ndabyumva sinari kwita ku giti no kumabuye ndamurondira passport ivyangombwa byose murazi bikenewe kugira umuntu agende ntavyo nari kwirirwa ndarondira kabisa kandi na passport murazi kwizimbye
ni wayirondire
ego ni twe twayirondire ku mafaranga yiwacu
kenshi abantu batwara abakoga hanze baba bari mu business yabo yuje maze kubikegura cyane maze kubibona cyane bari mu business yabo rero amaze kumurunga hariya n'umubaza ibindi mama umuntu abantu kuri no mwanya ingene hari abantu benshi banashima bora bakinugana bagasanga nabo nyiri bari kuba ritegurira kugenda cyangwa bari kuba ari panga gucingetera kugira bacomoke ibintu leta igumibuze ati mubireke kuko leta ari umuvyeyi iratahura impamvu ibuze ibi bintu byose ariko abantu bakaguma baforsa kugenda mama akamo batera nakawe nk'umuvyeyi uratunuwe urababaye ku rugero rwohejeru umwana yapfiriye mu makanga ntiwamubonye ntiwamuseze nta jambo nyamukuru wabwiye abantu bakora imvira kujyayo uwo babwira iki nk'akamo batera
nshaje abantu bari ko barimvira kujyayo je no bantu urababireke yego turazi yuko ubuzima bugoye ubuzima buturuhijya mu Burundi ariko bobireka kabisa kuko narukiza ruriyo ingaruka nk'ubu mu nyuma naciye numva yuko n'abariyo ubu ndafiseyo n'abagenzi barambarira ati ubu akazi ni kenshi bakambarira yuko barushe bidakunda yuko bona hagarara ati bumva yuko n'amaguru ariko arababara naciye mvuga toya kabisa kumbe sanu kabisa ego bemere tugore rwanye ni wacu mu Burundi nta kundi ego
ariko ko biri kose je ndibaza yuko no mu Burundi iyo ufise utuntu uko urakora cyangwa iyo wiyungunganye neza urashobora kubaho kandi neza nacyo ko ari igihugu kirimo amahoro gituje ata ibintu byaka bye bwa mu biko birahaba ata ibintu by'amakajagari cyo duva yuko iyo umuntu yiro yipanze neza ngaha mu Burundi arashobora gukora ibintu kandi binini kandi by'amateka si ngombwa twirukire muri ibyo bihugu mama je ibintu mu namanda bigira abantu bose nivyo mugani wa ubuzima buragoye turazi yuko umwe wese arafise ingene arondera ubuzima ariko ndumva neza nanjye yonye nige nyene agahinda mfise muri je ndumva yuko agahinda ufise ni fois 1000 nagahinda karuta je na kwenda je mfise muri je kuko ameze nka mushikanje ameze nka mwini wacu yitabye imana urumva ni ikintu kibabaje cyane reka je mfite umwana ndamuvugishije mutama nawe nyene nk'iminota ibiri hama mama wenda za kugaruka ko badani bandanya wihangana nga mutama ndabugize
amahoro neza
sawa
yego
ufatire mikro mutama witwa
Vya mungu anselme. Ego.
Uri papa kabisa papa wa.
Ego wa maraso atali vyo kucha hiyo no hino. Ego.
Amisa ya gie hakugui.
Amisa ya gie. Yari ya heje mashure yiwe. Adwe jesu kontabite. Hanyuma. Aheje je. Afutona ka shomer. Achalamu gira ti papa jewe. Nubandushe nubu shomer. Nashono kora. Rabukundu jewe mundungi kahari ya aye. Mundundi pasipor. Kira ngonje hari ya wande baje. Turamubaza none ari byo bishobora umva bikunze ati ndende ndabikunze kandi bishoboye mu ndungike ikizova mu muso kibona yego
urumva ni muri bwa bube gito bwa bana bwo gutumva waramubujije afite bavuze ati nkatse bavuze ati genda mwana
oya nambaje ibibazo byinshi ndabwira ati wewe uravyumva neza yuko ushobora kujya hariya ukazogara gukomeye ati genda kibazo no kuri mu ndungike yego
okay kuri no mwanya rero nk'umuryango muri kumwitegura gukora iki kugira mukurondeza nivyo izaktivira bwana benshi nabakuga banashima bari hariya muri bijya bihugu baraturaba benshi cyane akamo mu batera cyanke ni iki muko murarondeza cyane ubuhe buryo muko murakoresha mu gushosheza koko ko umwana kiri muzima cyane
ubugyo ntabundi bugyo atari kuca mu banyamakuru kuko abanyamakuru bashobora guturadira inkuru y'imvaho nayo abandi bantu bose nta muntu ashobora gutora iyo nkuru atari abanyamenshi amakuru yego twaraciye no muri relations exterieures turandikete turabwira ingere vyagenze mugabo ntibaratwishura n'uwo ambassadeur ari hariya aye twaravuganya kenshi mugabo tubonye ko aratubwira ibinyoma kuko nta na kimwe ashitse ko yatubwiye ariko bari mu enquête mugabo enquête ziwe je narabonye ko ibinyoma nasho yakoze yego njo gituma nace ni turabanyamenshi amakuru ngo nabo dufashe kurondera nibo bafise n'ijuri ligera kure bashobora kuronka ico badushikirije tukamenya uko umwana akiriyo cyangwa ko yapfuye yego
okay bakunzi ba Isaac TV ndazi yuko hariho abakobwa muturaba muri Saudia muri ivyo bihugu ndabizi rero ico ndabasavye nuko mushobora kuba mu muzi ya misa mushobora kuba kuko ndazi barazinanye abakobwa muri Saudia Oman yene n'abarundi bari hari benshi barazinanye barafite na magroupe yabo bahuriramo iyo foto mbona ngaho ya misa niba mu muzi cyangwa ahashobora kuba hari n'umwe amuzi murashobora kurondera uno muryango maze mukababwira amakuru y'imvaho uyu mwana ko yitavye Imana koko cyangwa akiriho kuko urumva nabo nyene ntibaratahura neza ati yari yitavye Imana cyangwa byagenze gute nima mu muryango uracyari mu gahinda mama cyerekana kugaruka gato mutabana ndaza kuza asezere mama ni gikirira umusaba ku bagenzi incuti ba misa na leta muri rusange
ikintu nyene dusaba ku ncuti n'abagenzi dusaba yuko twomenya iyi nkuru yimvaho tumenye yuko ariyo nico jewe nyene
mama misa avuga ati jewe nshaka kumenya exactement ko umwana wanje akiri muzima ntabindi cyangwa yitavye Imana vyakwere none nimba akiri muzima cyangwa yitavye Imana ushaka babikwereke gute ku mafoto bakwereke
banyereke ku mafoto cyangwa bongere bavuge cyangwa nawe avuge ariko uwo mu kuvuga simbona yuko we byomorohera kubera nzi yuko ata telefone afise yego nzi yuko ata telefone afise mugabo arose umuntu yotira kuko ndazi uko ni nimero ziwacu arazizi naho atagapapuro yoba afise ki nimero ziwacu ariko ndazi uko azizi mu mutwe azifise arazizi yo duhumuriza akadu telefona akatubarira ati jewe bimeze uku ndiho meze uku mere uku yo duhumuriza akatubarira
ukuzi baze active urumva abavyeyi amakuru bafise no kumwana wawe yitavye Imana ariko muri bo urumva neza ari amajambo bavuga ko no ntibaremera ko umwana wawe amaze kwitaba Imana urumva i hope kwingana urumva ku kwizera ko kungana so nimba amisa kiri muzima Imana yo bikoze neza cyane tubone kano gahinda kuno umuntu muryango no kuri kagabanuke kanahere nimba yitavye Imana naho nyene bavuga ati bashaka kubibona kubimenya neza ko yitavye Imana pana ku bintu byo kuzazanirwa nibizoshike babona umwana aje giturumbuka bagwe gifutifudi nyine usange bari baragize n'ingorane mu mutima ariko uko biri kose ndibaza mama Imana izo twishura vuba cyane kuko mama urumaze kurota umwisa message gukora mu tsabintu nk'ije nibiragushikira
oya nibiranshikira no bandiko ndabesha nibirashika yego
okay igikomeza yuko niki kiguha icemezo yuko amisa umva neza ko atarita
icemezo ndaci numva gusa biri gusa muri jewe
my god mama ashaka kurira ariko urabona ko ariko ari bana cyane niwihangane muvyeyi niwihangane ariko jewe iconzi Imana izo bikora ariko rero jigira ntirakamo ku bantu bako turaha kuno mwagenda ziko za aktivira bwa abantu benshi kandi ugahinda kare muri uyu muryango ndazi neza yuko abantu bagize uruhara mu gutwara misa muri ivyo bihugu baricyari wanashima ntacho binona bari mu business yabo bari kuba rigoherirwa ariko uno mbabaro uno muryango uri kuraronka kano gahinda uri kuraronka uno muryango ndaje katazo kwijana ico ni cyambere cyakabiri mwomenye yuko leta yama ivuga imisozo yuko yemye nivyo murondera ibindi mukora mu Burundi Burundi ni nyabagendwa mukora ibintu by'iwanyu mwiremera ubuzi mukore amahera make muronka mwikore iby'iwanyu ariko mureke guma mwirukira mu byo bihugu biratera ingorane leta guma izibira ariko rimwumva ari ingorane ziko ziraba ariko kandi turekanye nivyo abagenzi ari abakobwa benshi bari muri gusa Saudi ariyo jengira ntirakamu muri abadada benshi muturaba wowe wamukugura mu byo bihugu urukora turabura mu Burundi kazi cyanki utari no mu Burundi kazi akamurira ntere murafise ama groupe y'iwanyu murafise ama groupe y'iwanyu mwirirwa mumvuga mu muteri nduru mugira iki barafise ama groupe urazi bahuriza uko bafise ama groupe yabo menshi bahuriramo akobwa benshi bari mu byo bihugu bayagamwo ivyo bavugamwo ibishegu ibiki bizima ibitari bizima byose ivyo rengira ndabasaba mwishire hamwe mwese shaka Isaac TV ibigire mu buruhara mwishire hamwe mwese mwiyungunganye ndazi uko ataya ibintu byatari mu fisi ariko kuri burya buke bukimana yabahezagije ndasabye no kuri kucohero cyanyu mwiyegeranye muhumurize muvyeyi wa misa mumuhumurize ma misa n'umugenzi wanyu ari muje nkuko nyene nawe uri muco gihugu ugira ingorane abandi bakiyegeranye kugira baguhumurize ico ndiko ndavuga ngamuciye mucumva tuhumurize ma misa n'umushinga na wiwe tumu nimba ari parcela twomugurira nimba ari biki nimba ari parcela biri zibiri zimiri zitatu nimba ari biki sinzi cyo mwokora ikibona cyo kimwe kusa mwokora kugira muhumurize mama misa ararushe araremereye urora kwa musoza goma amumanuka umva n'umama amasaha menshi aguma ariko ararira umwanya munini abari mukiri umwanya wose aguma mvuga ati amisa kwa zoza cyangwa ibizogenda gute aguma rira mama rero ndasavye ku Oman Qatar Kuwait he no muri America Canada hose Australia nani atandukanye mukuru wake murabaze ati ndasavye twishire hamwe tumuhumurize mama amisa umwe wese mucafise tumuhumurize tumuhe pole kandi ndazi kirakunda mama afise agahinda gadasanzwe uraze umwana gupfira mu gahinga utamusezeye utamubonye utagize ibiki nukuri numva ndabuze nibyo mvuga ibyo si jine vuga n'agahinda gadasanzwe ndasabye ndazi kuba bakunzi baze active bimaze gukora byinshi bitandukanye ndasabye mama amisa n'umushinga nawe wiwe tubahumurize abo ma groupe mufata umwanya mugatera induru mukayaga ibyo muyaga ndasabye muyakoreshe mu kumuvuga misa mu kumudiskita kwa misa mu murondezi ya misa yabwiye ko ari Riyad amaje
yavuze gusa muri Riyad si gusa uko nyene
nabagenzi biwe munsi
oya
Skiye pole sana mama mama wihangane ako mama bisafisaga n'ukuri birababaje birateye agahinda kadasanzwe ndasavye rero kucuva kuvyubahiro byanyu amisa akiriho atakiriho ndasavye uwo muryango tuhumurize Isaac TV ndazi ni kiremesha cy'imiryango myinshi turemesha imiryango myinshi duha ihumurize tuhumurize imiryango myinshi ndasavye n'uwo muryango tuhumurize tushire mu munezero tusapotinge indoto za misa mama yashaka ko ashika tuzimushikane ko kugira imana twese duhembe mama reka ndagusaba ibanda yihangana akamo kashitse karindazi amisa akiri muzima zovuga nimba ritavye imana tuzoronka n'abandi baduha makuru ya misa kandazi bazobijamwo bazobidufashamo urashima na leta ndazi bararabigano byacu bashobora kubigira mu ruhara bakabishiramo ngo kugira tumenye inkuru y'imvaho ya misa ndagushimira reka ndabasabe muvuga akajambo ka nyuma ugusoze kiga
yego akajambo ka nyuma ngomba kuvuga ndabashimiye mwe ukuntu mwatugendeye ndabashimiye ukuntu mwigoye mugashika muhira mukunyumviriza yego
maski jibirane agahinda frem cufata rero mama uri mu papa umwana wawe yaragiye mu mahanga uri kuraba kino kiganiro ntuzi byarimo harabari ari dawe ngo goma kontra abatari ma kontra ibi byose sinzi impamvu bigenda uko ugaca umva umwana wawe yapfiriye mu gahinga urumugire bibabaza vraiment ndasabye rero yuko abari mu mahanga mutaye ahubwo muzi twubaka igihugu cyacu mugende hafi imiryango ibi bibaye ko mu mamisa nibizobe ku bandi kuko na gahinda kadagira izina nukuri reka ndabahumurize mama jindafise nukuri je nduva ko notangura gutanga intererano yiwanje ndabahumurize muvyeyi ndabahe pole na papa amisa kugira tora naje imana ibandanye kubafasha mutama tora muraza ku kumubana imihangana ariko ndazi imana izo bikora mama
eko turashimye turabashimiye gose uko numwigoye mukuza uko numwigoye mukutumviriza uko numwigoye mugashika no muhira turabashimiye gose imana ibahezagire kandi imana izibikore tuze tumubije
imana izibikore baze kubaza ibibazo mumve kandi ijwi ya misa amani wihangane mubyeyi ndazi imana izobikora
eko eko sinzi ukuntu nzoshima sinzi ego nuko
just imagine ishire mu kibazo cya mamisa hama wihinyisha fata rabwire mu mamisa babaye na papa mamisa umva umbabaro bafise ukungana okay mutama akajambo gusoza ikiganiro kugira tubareke mu ruhuke kandi mbane mihangana mutama
murakoze cyane ku mijambo jewe no kuri umwana wanje nimba yagwihariya uwo muntu yamwishe nawe yakuye kunyongwa kuko ukoze icyaha utegezwa kugisubirizwa ikindi nsaba nuko nimba yarapfuye baze batwerekeye amasanamu yiwe ukuntu yishwe nikiziga cyo tukibone bikunda bamutuzanire no mu Burundi tumubone tumusezeze rya nyuma ikigira kandi nuko leta yo twiyumvira nimba ari leta yino cyangwa hariya ikadushumusha nk'abandi tugira amahoro
murakoze cyane cyane twa as a classic ndumva ko mbananje kine ganire yaragiye ko umva nanjye no kwisanga ndiko ndarira ariko nifashe nyine nk'umuntu w'umugabo nyine ariko ibintu birababaje cyane gupfira mu gahinga urukura ruhira mu gahinga umuryango wiwawe uka oh my god no mpamvu reka ngarukire nga ariko ndasabye ndabana ntera kamo saba na leta wanashima ibandanye izibira abantu bose bari kwagiramo ruhara mu kurungika abo bakobwa muri ivyo bihugu kuko leta ni leta mvyeyi leta imaze kutubwira ati muturiye muhira murondere ubuzima muhira n'ukuri suko bitwanga nivyo bamwe baravuga ati no mbwo natuzibirira si bose bagira ingorane ariko ari byo mwe mufata minenegwe mukibagira yuko mukibaza yuko ari ibintu bisanzwe so ini Isaac TV gent twa classic umuryango urababaye wamisa ku rugero rwo hejuru umwanya wose wagumabarira umwanya wose bamagumana gahinda ati nzobona gya umwana wanje ariko je ndizera yuko akiri muzima zoboneka yaritavye imana nawe tuzobimenya as activities bashikiriza cyane twaza classic twafashe urugendo na Juma Jokes kugira tuze guhumuriza uno muryango namwe rero mugira icyo mukoze kugira muhumurize ino miryango kuko agahinda bafise ntigasanzwe bye.